muvuga yuko atawugikekeranya yuko amabi yakozwe ubwicanyi bwakozwe ku tariki ya 21 kwezi kw'icumi mu 1993 n'iminsi yakurikiye ariho nyabwoko byakorewe abatutsi ivyo tukabivuga ahanini twisunga raporo yasohowe n'umugwi udasanzwe wari watumwe na ONU kugira amatohoza y'ivyabaye ico gihe iyo nabi ikaba yarasohoye raporo yemeza neza yuko ivyakozwe ku itariki ya 21 kwezi kw'icumi mu 1993 n'iminsi yakurikiye bigize ihonyabwoko ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi hari ikintu je ntemera na gato no kuvuga yuko wagashavu ngo kotuma umuntu yica umuntu ico nta muntu afise umutwe yumvira ndibaza yuko yo vyemeza kandi noneho no kwemeza yuko ivyakozwe itariki 21 kwezi kw'icumi 1993 vya bintu byateguwe uburorero burahari akarore no baha kubwanje nzi neza jewe niga kuri iseyo mu kibimba ndibuka neza imigozi batobohesheje bakuye muri sede professeur baraza baratuboha imigozi myinshi cyane itahora ngaho bigaragara ko bayi bayiguze imbere bazicizokora no vuga imipanga twabona abanyagihugu bafise imipanga isa yose sinzi ko bayaguzwe uwo munsi nyene icyo ngiye ko ni ngunguru za essence zavuya nka kuri iryo shuri zitahahora bigaragara yuko ivyo bintu bari babiteguye imbere niyo ndada yadapfa ubwicanyi bwaraba gusa utara utawu umuntu ashobora kutamenya umunsi byari kubera ko gusa ubwa mbere nuko leta yofata ibintu mu minwe ikamenya yuko Uburundi babuhaye ngo baburongore kugira bafasha abarundi bose kuko nk'ivyo tiko turabona yuko hariho nk'amashirahamwe amwamwe canke babuze ababo bobo baronka ata kibazo uruhusha kuja kwibuka ababo hakaba nabandi iyo barusavye haba ivyitwazo vyinshi badashobora no kubahugura uruhusha aha twovuga nk'ishyirahamwe ya genocide reka mbere n'abacitse ku icumu tutibagiye abavyeyi baburiye ku ishuri ryo mu kibimba bamaze imyaka 2 canke 3 basaba kuja kwibuka ababo ariko babankiye